Kuita chichi papa, wapinda nematista kawanda, including mukomacho wanda.